La da 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 da. Talking about you and me and the games people play. Oh, the games people play now. Every night and every day now. Never meaning what they say now. Never say what they mean. And they while away the hours in the ivory tower. Till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. Ra da 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 da. La da 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 da. He's talking about you and me and the game people play. People walking up to you, singing glory, hallelujah, and they're trying to suck it to you in the name of the Lord. They're gonna teach you how to meditate, read your horoscope and cheat your fate, and furthermore, the hell with hate. Come on and get on board. La da 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 da. And you don't give a da 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 da